Was Gubu FM I Rova Takarera was Kapara Nepayan, Takaranga Manda, I Tembea, some of the premise about this week.
Turi, I wanted the Titucha Moon, Tritoba, Digitucha Moon, Yamarachia, Chiracho.
Zoropedero shika bojiri watu ashu kepa hapa ni chemist kepa lana bojiri ndivo na bojiri hapa tidzo kuona na shabudi ya chukuru chishika hapa na bojiri
za wasgube FM hai rova takalela usika hapa ne fayani tutakaranga manda vaya tembea sababu sio promisor watu swika
na mafunara zo hizi tangu za zimu zo ame hizi tangu baba watu bashimisa mshonga abashimisa chiprofita Asimanda, who Anka Mianga, Diva Venda, Ocosivona, Anka Kutsen and the Mandao, Pashim Sama Fraavo, Chivoni Chavo, Togazavo and Tikora Pangi, India Matambi, Hilandi Urav, Tonora Yamukamoko for, Hila Tundiachi Profit. Sambo Kachipuna Kakar never to what? Ram Timuash, was he Profit? Na watch mine. She profited if there's no fortune to you. Endolorabo, Bamufmakazi, Botabo, Bominix, Dobotakani. And you go for us, no, she cannot candidate. Chivachi, Chivuoi. Eh, I catch a profit on Ambrau, at as he was chosen as candidate. Now home to Nam Zimungangom. Okawan, Zimwalam Zimas, who you? Our Michong, I know the Michong, Ambrau. I Mundau, Shumango. Na meji kela mabedora mdao ibo fula kufaliwe ke ila tunga ya mdao ne kwa mbayo zula zimbili tunga zizula hamasa iti nito nitangu ezo zitu zifi agata nuru kusina hezi uwa una nuru tangu za utoma ni hezi zashi profit wafu hei mtu ndi mdao ndi profit
hoi mdao ndi hoi mtu hoi ndi mdao IT zistu za mdao hezi
Sino chibone chindi chone chilachene ya fi mtu yabo ni wapa wakoto chimbila asa video kana mini.
Haa, yeji chibone yeji changale, yezo zituwezo, bangu baya zuiba nazo, ati na mtanzi nazo, chati sadae. Yeji chibone changa yeji, chiba chikobono urubone, baka mbaka baka shangole piyo, baka shangola swiswi, kana baka shangola cheza. Shangola swiswi ni lela zupuku, lela zitokoloshi, lela zitaizo, lela ulila. Baka wana ufala na kuu, yiko liwa ngatatu, ni shangola swiswi. Zama zorare baka shangola cheza, watu wana kuya wani uke rengira mshonga ba idoza, kata ila zafa. Zama zoro taizo zoduo, shangola cheza, nikamura wa msi mtasi na zitaizo, nikamura anotu mtangote ya wana zitaizo zote, aya, nama kwa duwa mbalo, batu wako tabu ziyo. Nga mwea ya mironzi.
So zuno, eila yebari, bari ndia mini ya bei?
Hei ndia peka minangedwa. Iba isa kutuwa mbela uri, batia usi zavone banti. Uwa unabanda vane basafuni uka na bafumakazi vane basafuni utotali. Kana uzula mtani wafusiko konda. Muna wane angafuna na ya mwenzono, kana msa tuwa nafuna na wenu mwenzono. Ai oduwa, wako wana, weno yaka mwemu nasu. Yamba zoro, uwa soko seza iwo wote wemu. So peka minangedwa, ina zipawa zaone ke. Inerti renga shupo, niba jito machi washu. Baragaru na mafura ajuzu. Mafura ajuzu, ndiona noita mini. Shut up. I don't know who much for a gashupon. Come up, pick a mean and get. This is Timus Amadin in him now. I go come shonga. No common Oyama in his under air. No common. You like your oily cane. Okay, one. We are Bamdao catching one in church. Ura, we mu now, you. Oh, deserve a lucky one, your Kalanzana, the Ambana, come with your gold. A gold machine, even under a Ubahuna's make gold, Yavanazo, Casimus, ours as gold, Fana, a gold in the Yambara, a Nerja, but you don't teach yourself to teach. I actually change. Utopanga, I am a frappes. As you teach. Chiko chincha chama lucky oil gold. Lucky oil gold ndi mtu waone mato wana kutamba michini, kana ndi vatu wene wabu beta, zi beta beta kana ndi makarap. Chama zoro hei gold hei, oi mtu angasila like mingandara. Na ala mafura one chincha, achama ala shopon. Loko wana fana ni vula kufaliwa. Ida hii chiwashu chichene. Chiwashu chichene muangara ndi munu wa madini, muangintabu wa madini. Batu wamba upabana. Mara entu hei, iba ikofi, ivula zo nilatu faliwa ungarine wabi. Nga vula kufaliwa. Nga chita nga rinazo yuzi nga nge mrao fufu lako falio nga nge mrao na shumara. Isto chita hapa, ito yopi. Zama zore hila vula kufaliwe. Yuko namba ya chinchi ya mamini. Ya shaba chihuashu hechi. Kuna chima doze mele zaishu utanga na yari ine. Ya mdao ine nirinayo vula kufaliwe. Marasiasi hei ndi ya madi. Makumani kutu chena hapa. Yuko mamini. Yuko vula kufaliwe. Yuko vula na chindira. Na kwa zumbu kwa ngani. Kana zumbu kwa depeni. Kana zumbu kwa Cape Town. Kana vamu kuwa. Kana vamu kosa. Kana vamu ninja. Vula kufaliwe ya iketi.
Zino. Ele bedelo jambo ndile aramthali wana uya wina dzi lotto kana mini
ho ile bedelo ile anzame zora aramthali wana uya wina lotto unga sikole renga shopo ndi vale sathu wana manda ajuzu ya hone ya madini ngara ile bedelo ndi mapfura ufana ba chibona ola mu ola mukhuwa nga bvezi ndi vathu vatombonala sa mukhuwa awa madini wa muthu khove masedza mabatsa dza kuti mabapa thoni ya wapa dzana ma mabudzi awe mabudzi awe apira chipenya una mapfura kha mabudzi awe ndeila nguruve yemurena muchidzi ene munenga chipinga chawe ataka dziva muprofita kha chipinga chawe atata mirunzi kha mpengo mirunzi ya muhumbere ya rikombela marise gai kha dzinguruve hedzila dza hola muna dzadzi dzawe dzila nguruve hala hola muya wa jene dzila nguruve dza fela madi ngauri zvino ndi se new generation vatori kha dziva rondela mudzimu asavu
mara muhoyo hezvi dzimu zva thangu dzivo una zvino zvakoposera kha mishonga ya chivenda kana ya chikaranga kana ya chimalawi na mishonga ya malawi ke vha khou vhona bva malawi mishonga iya stipo zvituko ya mutono penga ara mutoko penga vha khou vhona u topamba vha khou vhona kupenga kugeza
so so zvembo aramutanga vako penga asikoni vatamba ngezvito chipengo chiatwa
usika une atatsiwa mirudzo thoma ngamndawo zvembo zvinga zvidzimu zvamme asiyo tamba ola muthu chipengo chodzika kana tutowa ngari mundawo hatambi uyathata uyafemba afemba ufana na ufemba kare pala chipinga vachiwana muthu anganga kosko chimbira kufemba muthu dzira kukati samwana ngaoto vavona mafembo manje fembo manje vari kushumisa ene mune mundawo ngachinyambo chinina nati chidhive ichine chivachoso chika samuya muthu vadopfa ko akukonfesa nepa ndine romuro waho ndine romitamini hoyi muthu ndine rikomuchiyera zvavo mushumo opatandu oitamini hola muya wokuthata ngadira chito hechi chitanga chivachiona ndita ine yavori iba iko yo guma kha last chance arali iko thathana na iwe wa wana uri kukondesa nga maanḓa ya swika hune ya sha wa ḓo wana muthu ana tshipupa dena na luvhona uvha hu si problem yashu uvha hu si muvhili wawe vha dena na luvhona wana muthu ashifenta wa mangala uri ai hani hani
zwino thuri dzone dzi bvisiwa nga zwifhio
thuri dzone dzi bvisiwa nga mushanga muledzo wa thuri ndi khou na palami ndi namba 606 uvha kuthatha zwithuri hone utova u special dzanga thuri fhedzi utonyashela liberal ntuku thuri ndi tshine tsha vhori tshi dangerous nga maanḓa tshishuma sa kamera kha muthu zama zwa rarale vhone vha khou plana na muta wavho kana vha khou plana na hone muthu ada vha tsini naye nga maanḓa maanḓa ri hapa ri barosedza mita na vhathu vha khou nyaka u mishumo
hupfi hapa ndi tshitimuni
tshivhonovhono
kha vha ḓori hu bve vhutsi ndi vhone
vha fuwa malwadze
ndi ya mini hapa
hapa ndi tshibikoni hapa ndi hone hune ya bikelwa hone vhathu vho no khou vhaisala vha ḓo lamulaedza vha ambara miṅwenda vha dzhena fha nga ngomu
so vha vha khou ḓiri u bikiwa hu vha tshi tou vha na makhale nga ngomu hu vha hu khou itea mini
hapa ri vha ri dzhenisa matombo ra ḓa ra shela maḓi a re na mulaedza matombo aya a vha u swa nga mulilo
okay so zwi amba uri muthu u khou dzhena nga ngomu hayo u ima nṱha hayo matombo
haye muthu u ima nga hafha matongoni vha khou vhona vhane vha sa kone vha tou vha nṱha dzi bannga hedziḽani
ri khou dzi vhona ngafha so zwi amba uri matombo na maḓi zwi khou ita tshitimu muthu avha o ima nga matungo ha valiwa
ha valiwa hafha nga ngomu
zwizwo unga hezwiḽa zwe ra zwi vhona mathomoni okay zwino muthu no dzheniswa vho vha khou dzheniswa ho itea mini
hu dzheniswa vhathu vho no khou vhaisala hafha nga ngomu hu vha khou thathiwa mimuya khou pandelwa mirunzi khou pandelwa tshiswiswi zwi bva kho uri hono muthu khaye u side ḽawe u vha a na problem ede
so zwino vha tshi khou tamba fha vha vho funga makhandela
zwi bva kho uri vhone vha na thaidzo ḓe kharali vha na thaidzo no khou ṱoḓa makhandela a ya fungiwa thaidzo yavho i sa ṱoḓi makhandela ha fungiwi vha tou fhiwa mulaedza muhoshili wa maḓini vha tamba
okay so zwi amba uri ndi nga ḓi ri kha musi ndo randa nda ri ndi khou ambela uri ndi fungula makhandela a white kana a red kana zwi tou bva kha uri vhone vha khou vhona uri thaidzo yanga i ṱoḓa makhandela mafhio
zwi bva kho uri vhone vha na thaidzo ḓe hu na vhono ṱoḓa makhandela khaḽa hu na vhono ṱoḓa makhandela matshena hu na vhono ṱoḓa makhandela madala zwo ya nga u fhambana
i ṱalelani heyi radio we i ṱalelani heyi radio we shango
vadzimu vangara vangara kamuthu vavo siya zwiburi vadzimu riamba vafasi vadzimu vafasi vangara na watadhuru wangara asara zwiburi vhalwe vakona jena vada varisiri ende ndasa termino zori eche chitinopfi turi chione ndasa kofaje tofi mo vhathu vasokorani ndo vhathu mwana ndo vhale na turi mara ndo zwivhona zori turi ihone ya pangwa muvhilini wa muthu na tokoloshi ya pangwa muvhilini wa muthu ndo to zwivhona kha nga mato nga vha munna maine wanga vho Jerry
khamusi ndi tshinga vhusa turi iba tshi kho ḓi ro vhonala sa muthu wa nama kana ndi tshithu tsha tshimuya
turi a vhonala sa tshithu tsha muthu ito vha ndi tshithu tsha tshimuya mara tshi a tshila tshone tshi dinga sa tshithu tshino tonga sa tshimanga tshone kutshilele ka hone ndi zwi to pangiwa kha muthu muvhilini tsha kona u kontrola muthu ende tshi vha khamera futhi hezwo tshi khou pulanisa uri kho ita tshithu tsha so tshivha tshiwe kha muvhili wau tshivha tshi khou rekhoda fhaḽa tsha dovha tsha ndi ri ndi khamera tsho tshile tshithu tshiḽani tsha dzhia mafhungo oṱhe ari khou pulanisa na mufumakadzi wau uri ari khou tea u fhaṱa lini lini tsha vhudza muṋe watsho anga tsha rangi u khou pulanisiwa upfhi ri wengo fhaṱa tshi mbo ḓi vha disipilini na muhumbulo vha si tsha humbule zwa zwo fhaṱa tsha vha khakhisa kha muhumbulo gore tshi vha tsho vhudza muṋe wacho muṋe wacho
zwi amba uri nga ṅwe nḓila tshi a vala dzinḓila
tshi a vala dzinḓila hezwi tshi vala dzinḓila ndi hafha lone hapfi muthu u kha shango ḽa swiswi ha u kha shango ḽa tshedza
ndo ḓa hafha nga ndi na gona hafha gona ḽanga ḽi na 33 years ndo huvhala ḽi na 33 years ndi dzula ḽo zwimba ali dzula sa zwimbiluwi ndi vha ndo ḽivhofha nga screen bandi tshi tshifhinga tshoṱhe
so ḽa ḽo huvhala nga mini
ndo tori ndi mudravini ndi khou rora bola ḽa soko potsho u bva hafho ḽa mbo ḓi thoma kukumuwa siḽia nda ya zwibadela gai special doctor a thi ngo vhuya nda wana thuso la ndii ndo ya dzikerekeni ndi tshi vhudzisa na kha vhomaine uri iḽi gona vha soko mbudza uri muthu o dzhenisiwa zwithu hafha kha gona tsheo no ḽi nga tsa fhola havho Jerry ndo ḓa zwi nga zwo to dzhia 4 days ngori ndo ḓa vha ḽi shuma nda vhuya vha ḓa vha dzhenisa hone fhene vhathu vha aravhedzi wone nda aravhela maḓuvha mararu nga ḽavhuṋa hu raithi vha na dzimbada dzavho dzine vha shuma nga dzo haningei nḓuni vha ri ndi dzone dzine vha bvisa ngadzo madambi vha tou nga vha khou ikhokhonya vha tshi mona na gone ḽiani vha tshi mona na gona vha khokhonya vha tshi vhidzelela nga nemae nga dzedzo dzinyambo dza havho dzine vha vhidzelela ngazo
ndi tshi ḓa fha vho Jerry ndo vha ndo tou wana muṅwe muthu we nda vha ndi khou muvhudza zwa uri nṋe ndi khou vhaisala ndi khou diniwa nga mulenzhe wanga u khou vhavha zwino houḽa muthu a mmbudza uri ene o vhona kha Facebook hu na muṅwe muthu zwino nṋe hafho fhethu nda vuwa nda ya nda u ṱoḓulusa uri ndi gai mara nṋe ndo ḓo ri ndo dzhena hafha ha vho Jerry thuso ye nda ḓo i wana vho Jerry yo vha yo no vha thuso khulwane heḽo ḓuvha ḽe vha ḓo nthusa nga ḽo vho Jerry mulenzhe wanga wo vha u tshi ṱhavha u tshi rema nga maanḓa lwe nda vha ndi sa eḓeli ndi sa fari zwino nṋe ndi khou pfha uri ndo fhola zwine nda nga zwi amba zwone ndi zwa uri ndo ri mulenzhe wanga wo vha u tshi rema u tshi luma ndi sa eḓeli khofhe ndi tshi eḓela ndo imisela nṱha ndi khou lila mara ḓuvha ḽe nda ḓa fha vho Jerry vho nthusa vho nita zwezwo zwine vha zwi ita aravhedza vha nita zwoṱhe mulenzhe wanga u tou bva tshe nda tou dzhena fha vho Jerry nda bva nga gethe nṋe a thingo tsha dovha nda mulenzhe wanga wa rema wa luma mulenzhe wanga wa mbo ḓi phumula u tou bva ine ḽo ḓuvha ḽithihi na eḓela khofhe u swika na ṋamusi mulenzhe wanga a u tsha rema
Tshigubu Online Radio.